Karibu turafise n'udusakoshi twabamariye abadiplome cyane abanyene ufite ubanza ukaza ugatora turakotesha turagurisha turafise na bya bindi by'aba Nigeria amagele ama hand fan byose murahawe ikaze kuri Shey.
Bakunzi ba Jibunet TV turabahaye bwa kenda mwiriwe bivanye na muherereye turabifurije ikaze kuri televiziyo yacu Jibunet TV turabakunda cyane abantu bose miko muradukurikirana twagira tubasabe mugire subscribe like na comment hamwe na share kugira ngo mushobore kuronka ibiganiro byiza twabateguriye kuri televiziyo yanyu Jibunet TV. Twatembereye umwigeme afasha bigeme benshi bonga mu gisagara cha Bujumbura kugira makeup reka tumusabe yidondore karibu cyane
murakoze kunyemberera karibu kandi bakunzi ba Jibunet TV
ego ndabona twashitse ahantu hasa neza cyane mbega nk'abantu batazi Shey Shey ninde mu camake
Shey ni umwigeme asanzwe akora ibintu bya makeup nga nyine mu Burundi mu Bujumbura umukobwa wa gatatu mu bana 6 abakobwa batanu umuhungu umwe nkabamba mu Kanyosha navukiye nga nyine mu Bujumbura nkaba nkora ibintu bya makeup
mbega Shey kumvise ku izina rya Ari Shems kuki wifuje kwiyita Shey Shey Beauty iryo zina ryavuye hehe kuri Shey Beauty
iryo zina rya Shey Beauty ryatanguye kwanza Shey Makeup Shey yari siyo nayo muhira ku ishure haza rero Shey Makeup mugabo ndabona ati hano makeup nga mu Burundi aba makeupere ni benshi naka makeup ndahitamo kugira rero changement gire okay les moi faire changement tamwo kugira Shey Beauty
ego bega Shey yatanguye ryari yabyimviriye gute kugira yumvire kugira uno mwuga wo gukora makeup yabyimviriye gute byahereye hehe
ya Shey Beauty yatangiye ngiheza amashuri narakunda kwikora Eva nasohotse nikora abagenzi muze ndabakore ndabizi nabishobora rero bamwe barambira Shey urashobora kubikora urashobora kugura salon ukazuragira makeup kandi ukagira kure kuri yo dream yawe nakati okay je vais essayer ndabikora ndabe ukuntu bigenda nyene ndabe ko nashika kure kuri makeup yatangije
ego mbega aho wifuza kugera uravye aho wavuye naho geze ubona hari hakarusho haraho aho waravuye ubona warateye imbere gusumbya aho geze ubu
ndashimiye imana kubera aho natangiriye wapi sinovuga ati natanguye n'ubushobozi bwinshi oya natanguriye hepfo nyine bigenda birakura mena ça fait un an ndi muri ibintu bya makeup ubu unye vraiment nashise kure ndashimiye imana ndashimiye n'abakunzi ba Shey Beauty n'abagenzi mes parents tout le monde ubu ndashimiye nye
ego mbega muri kano kazi mukora nta ntambamizo bazirimo nta ngorane muhura nazo bivaye n'abakiriya mwakira uko abantu tuza tuba dutandukanye nta ntambamye ugera uhura na kano kazi kawe
ntambaro ni nyinshi cyane ni nyinshi vraiment kandi ntakundi na buzima bworoshye faut avoir des circonstances nkene intambaro nziza ni ugasanga urakoze umuntu ah merci akagenda hiyo hanze akatangura kuvuga wapi Shey nabyazi Shey asiga ibintu biri cheap ibintu bitari nyene byiza ku isura y'umuntu ntabwatsi imana ibi ni iki yindi circonstance ni ugasanga ugiye gukorera umuntu muhiri wiwe cyane sur terrain kasanga ari abantu benshi nandi shaka siguku nandi shaka ucanye ugasanga mwavuganya amahera shitseyo urumva ndaza kuyakurundikira kuri rimikashi canke kukashi unye byagoranye ugasanga birangiye uko nyene amahera ndayahebye uyo muntu nkamurondera nkamubura ama iyindi circonstance yo ngaha n'ama produits d'office ma produits aragoye kuronka umva maka ugire transfer problème nyine no kubisima avoir des circonstances dans la vie
ego mbega niyihe ntererano wabwira abakora uyu mwuga wa makeup ngaha mu Burundi ukuntu wabyifatamwo Meni giki bokongereza ni giki nihe ntererano wobaha kugira bashobore gutera imbere cyane ufise iyo don yo kugira makeup atinyuke aze gukora iyo ntererano
ica mbere aka kazi ka makeup karafasha kubera uri ni wewe umugosi ni wewe uri umukozi nyene utegereza kugira ndashobora kuvyuka sizere ngaja gukazi ngakora umushahara ni gwanje donc ndiko ndikorera ku gaciro kanje fitio yanje rero tu dois être fier de toi donc tegeza kuba fier nawe akazi kawe ni we nyine ubuzi ko ubu ndiko ndarondera amahera nshaka kugeza amahera aya naka nshaka neza imbere n'abantu bari inyuma yanje n'abantu bariko barandaba bavuga ati akazi ka makeup kweri karafasha akazi ka makeup kweri urashobora cyo kugera kuri dream yawe ukuragira ushaka gushika abantu bari ko barabyiyumvira vraiment mukomeze n'abantu babitangiye mukomeze aka kazi ni keza kazi kafite agaciro vraiment muri future tutabona agaciro kayo
ego Shey abantu benshi bashaka kuvuga bati makeup irazimbye ugasanga nk'umuntu mu rubanza yapfuye kwisiga kubera iki gutinya mbega kabe ingaha ntikavunye sinzi ko uri muri babandi badashima kuvuga ibiciro mbewe wavuga ibiciro kugira abakunzi ariko baraturaba bashobore kumenya ati kwa Shey ntibizimbye ni ukumvikana
kwa Shey ntibizimbye kwa Shey biroroshe ariko urumva nyene kubera ko natwe tugura amaproduit azimbye tugura amaproduit turushe twagize twaciye aha turondera amaproduit akomeye meza ebay iroroshe kandi twavugana none ndashobora kubwira ebay ni mugabo ukambwira ya mfise nuku nuku nyine ubwa mbere nkavuga ati ok nta kibazo ubwa kabiri ukaza nyene wateguye amahera nyene nakubwiye kuko iba ari ni je peux dire ni il y a le prix à make-up simple, il y a le prix à make-up classique, il y a le prix à make-up classique, il y a le make-up à marié, à diplômé. Il y a le prix à make-up simple. 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 Il y a le prix
mbega Sheyi nk'umuntu yumva ati jewe mba mu bwiza je mba mu ijabe ariko nashaka ndakubatubwira hariho abantu bava kure atari ngaha akanyosha hafi baba baza bava kure hariyo abantu bashaka bava kure baza kwisiga ngaha
kwanza benshi bava kure benshi bava kure ugasanga avuye mu Carama avuye mu Kajaga avuye mu Cibitoki mu Buyenzi benshi ni kure mugabo nabo mu kanyosha ndabaronka mu Kibenga mu Kinindo ndabashimiye bose nabo kumusaga nyine bigenda bira nakodoye naka nyine yagukodoye urapendeje uraberewe umukobwa rero wo mu kanyosha nanjye nzutse bikagenda uko nyine ugasanga benshi barabwiranye bava mu quartier zitandukanye bakagenda baraza nyine uko nyine
guys mwumvise ko ashoboye cyane aba ahururumbirwa n'abantu benshi rero twobasaba yuko muza kumushorera kuko twasanze afise ibikoresho byiza hasa neza hameze neza cyane rero nashaka ndamuhaze Shey nk'abakunzi ba Jibunet TV bariko baradukurikirana biga ho batumbereye hehe ho ba adresse ya harafise adresse ahantu ukorera ko tubona hameze neza cyane
aho murera ni mu kanyosha kanyosha kuri 12 ujana na 12 mu busoro kuri transfo nyene ushize kuri transfo ubona etage ya orange na nyene uba washise muraho ikaze baje bakunzi ba Jibunet TV bakunzi ba TV zose zo mu Burundi nyene ababanyi bacu bose muraho ikaze
yego mbe ni giki wo saba abanywanyi ba Jibunet TV gukora kugira abashobora dushobore publicity yawe ishobore gutera imbere gose
abantu kwanza batazi Jibunet TV bagire subscribe bagire comment share na like byose kugira abaze barabona ibiganiro byinshi byiza ibiganiro bitandukanye by'abantu batandukanye nyine mukomeze mugira mu searching abantu bagira des métiers différents
karibu okay turabashimiye rero bakunzi ba Jibunet TV bandanya mugira subscribe comment like na share gira musobere kubandanya muronka ibyo twabateguriye kuri micro mwari kumwe na Nadege Nkunzimana kuri kamera naho mwari kumwe na Amazihi turabashimiye cyane.